saying this is gonna be good. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. It's feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. He took us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues down. When she wiped her sledding down, I was holding Bobby's hand in mine. Sang up every song that driver knew. Good enough for me, and yeah, my Bobby McGee. From my coal mines, up your coal mines, to the California sun. Yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Good enough for me and my Bobby McGee. La da 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 me and my Bobby McGee. La da 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 da